nagira nk'uko nabikoze ku bandi bose banze ndabasigurire muziguma mwumva ngo leta mbyeyi ngo leta nkozi bega leta mbyeyi ni iki leta nkozi ni iki kuvaho nyine icyubahiro abarundi bamutereye iteka bakamushira imbere yabo ngo babere umusuku umunsi yarahira yinjira muri ayo mabanga yashikirije mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu ko agiye gushyiraho leta yise leta mbyeyi leta nkozi budakeye kabiri yaciye ashyiraho leta ayita nyene leta mbyeyi leta nkozi none leta mbyeyi ni iki leta mbyeyi n'amategeko yose yubatse igihugu cyacu n'amategeko yose igihugu cyacu kigira ko niyo bita leta mbyeyi none iyo leta mbyeyi ihagarariwe nande iyo leta mbyeyi ihagarariwe na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi niwe ahagarariye ayo mategeko yose agenga igihugu cyacu cy'u Burundi haba indani mu gihugu haba mu makungu mu karere eka ahantu hose niwe abazwa amategeko agenga iki gihugu cyacu ati byo none abikura hehe ivyo vyuko ari wahagarara amategeko y'igihugu cyacu cy'u Burundi abikura mu ibwirizwa shingiro muraraba indahira arahira mu ibwirizwa shingiro ni warahira yuko azoharanira ubwigenge bw'u Burundi ko azohagararira ubumwe bw'abarundi ibintu byose indahira arahira nta wundi muntu muri iki gihugu ayirahira niwe rero muvyeyi w'u Burundi muti none abaye muvyeyi w'u Burundi aca bwikorera wenyene ku mutwe akabushobora habe namba umumwe wese mu gisata mugenamwo azaramufasha muri ubwo buvyeyi mu guhagararira ayo mategeko buramatari w'intara acamufasha guhagararira ayo mategeko mu ntara mustanira akamufasha mu ikomine chef de zone akamufasha mu izone umukuru w'umutumba akamufasha ku mutumba nyumba kumi akamufasha muri zango cumi umukuru w'umuryango agaca hagararira umukuru w'igihugu mu muryango iwe mu kuraba ko y'amategeko akurikizwa umuhanuzi wa buramatari ajejwe iby'ubutunzi acaba ahagarariye umukuru w'igihugu muri icyo gisata niwe araba ko y'amategeko yose y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu bijanye n'ubutunzi ariko akurikizwa muri icyo gisata kubiriko birakorwa byose muri icyo gisata biriko bikorwa byisunze amategeko y'ubucacu cy'u Burundi niwe muvyeyi muri icyo gisata cy'ubutunzi mu ntara ujejwe ibyo guhagararira amategeko nawe nyine acaraba ko ya mategeko mu by'amategeko ahagarariwe ko abenegihugu bose bariko batunganirizwa hisunzwe amategeko umwe wese rero mucajejwe arafise uruhara rukomeye kugira abe by'ukuri umuvyeyi ahagararire nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi buramatari mu ntara nabivuze niwe ahagararira ya mategeko yose y'igihugu mu ntara niwe jisho ry'umukuru w'igihugu mu ntara jewe nk'umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ndinze menya yuko ari ikintu cyabaye mu ntara buramatari atarakimenya uvye aba yagutakaje banyakubaho abahanuzi ba buramatari ba chef de cabinet muje gufasha buramatari ntimuje gutegana imitego muri leta mbyeyi nta mitego ibamwo ejo ukabona umushef de service mu ntara ariko akubwira ngo dukore uku ngo kugira buramatari tumugenze uku uwo muntu azaba ariko gutwara mu nzira idashika umushef de service kanaka atangiwe raporo na buramatari ko ariko yitwara nabi nakubaza ku ruhande uno munsi abayagabiye uwamutumye nawe ninde ni nyene cyo bamukuru igihugu cyacu Burundi si bya bindi ngo reka turungike amakomisiyo ngo agende yumvirize eka ubu nta mwanya dufise wo guta tugiye mu iterambere gutondesha bene igihugu ku kivi nivyo bidutwaye nivyo turi muno munsi ivyo uvuga ngo tubanze tumwe kandi bagende bumvirize ngo kanaka yashwanye na kanaka ntamanya wavyo tugifise ubujejwe umutekano mu ntara le services zose zo mu ntara igipolisi igisirikare zose zitwagwa na buramatari iposition y'igipolisi cyangwa igisirikare iri ku mutumba runaka umukuru w'umutumba arayitwara niwe muvyeyi w'umutumba ubuvyeyi ni ikurikizwa ry'amategeko yose uko yanditse kugira igihugu cyacu cyubakigwe ku mategeko kireke kubakigwa kukimena kukimenyane cyanje kuri kamwana wa mama aho umwe wese mu kibanza arimwo ategerezwa guhinduka kaba umuvyeyi by'ukuri umwene gihuga kwituye ukamuzuriza atacurinze kumusaba nibwo buvyeyi umwene gihuga agize ikibazo ukigira iki wawe nico nyene cyubahiro adusaba kuba bavyeyi by'ukuri umumwe wese mu kibanza yicayemo leta nkozi navyo nibiki leta nkozi n'ugwego nshingwa bikogwa wa leta mvyeyi twamaze kubaka igihugu gifise amategeko imbere yuko umuntu agira societe abanza agashyira amategeko agenga iyo societe weje kuyubaka neza amategeko ukayatwara kwa noteri akayemeza neza societe waje kuyubaka ubu rero navuze yuko igihugu turagifise amategeko cyubaka ariho ubu rero leta nkozi nayo n'ugwego nshingwa bikogwa rushira mu ngiro ibikogwa bya leta mvyeyi by'igihugu ubwo gwego nago ruhagarariwe na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere niwe ahagarariye leta nkozi mu gihugu agacagira abamufasha kujya navuze bafashanya n'icubahiro biva hejuru nyene ubushikiranganji ama departement atandukanye buramatari mustaneri chef de zone umukuru w'umutumba nyumba kumi na seirugo nibo baserukira leta nkozi umumwe wese ahari Serugo aserukiranye n'icubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu muryango akongera agaserukira na nyakuba mushikiranganji wa mbere mu muryango kuraba ku bikorwa byose biriko birakogwa mu muryango biza bitumbereye byaterambere rusangi ko ari ibikorwa igihugu cyasize imbere kugira abene igihugu batera imbere